kutabariza baba kwanye balete tabara ko ubuzima bwabo buri mu kaga muri kino gihe abo akabara abanyororo bo mu ibohero rikuru rya Mpimba mu gisagara cha Bujumbura batabariza abo bagenzi babo baheruka gushikanwa muri iryo bohero batanzwe n'igihugu cy'u Rwanda abo banyororo bakavuga ko abo bagwanyi ngo bapfunzwe nabi cyane mu buryo bunyuranye ni kiremwa muntu aho ni mu gihe baheruka kubimurira mu kindi cyumba cyitwa tingitingi mugabo atariyo muri quartier infirmerie inkuru twateguriwe na Mbera Mihigo Jean-Marie
Abanyororo bo mu ibohero rikuru rya Mpimba mu gisagara cha Bujumbura baratabariza bagenzi babo abarwanyi b'umuharire tabara n'abanyene bapfungiwe muri iryo bohero baheruka gushikanwa muri iryo bohero batanzwe n'igihugu cy'u Rwanda ko ubuzima bwabo buri mu kaga muri kino gihe bikavugwa ko kuva bacinjizwa muri iryo bohero ngo bashikiye gufatwa nabi cyane ngo kuko bashitswe mu gashambure gatoya bita tingitingi kegereye hepfo iruhande yabo bita muri quartier infirmerie aho naho bakaba bari bapfungiwe nabi cyane kuko baguma bugaranywe bataja no habona nkuko amakuru uruganda rwa radio haguruka rwashoboye kuronka aho hantu ngo hari hashuje cyane kubera karakumba gato cyane katagira na kadirisha na gatoye aho ku muryango wugaye haguma hacunzwe n'urwaruka ruyobe ku mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD rusanzwe rufungiye ngaho muri prison ruri mu murwi bita kujejwe umutekano aho mwibohere nkuko amakuru abandanya ashikira uruganda rwa radio haguruka bivuga abo banyororo mu bibabangamiye harimo n'inzara ngo kuko bataroswa ibyo bashobora gufungura iciyongera ko ngo aho muri prison ya Mpimba amaze iminsi ubukene bw'ibifungurwa bakaba badafise n'uburenganzira bwo kubonana na bagenzi babo ngo bapfumwe babagwanako ikibabaje rero muri kino gihe nuko ku wa gatanu igenekerezo rya gatatu ukwezi kw'12 umwaka w'2021 abo bagwanyi ba leta itabara babungururije muri tingitingi ya ruguru muri quartier Preven shambure ya Kanese akaba hashunzwe n'urwo rwaruka nyene bimbonera kure bagenzi babo bapfunganywe muri iryo bohero bakaba babatabariza mbere bakatumenyesha ko hari uruhande yo gusonza cyane batagira ibyo baryama ko kuva bagishika muri iryo bohero ngo bakaba baryama ku isima yonyine bagasaba ubuyobozi bw'ibohero n'uwo wese ashobora gusemerera kugira bashobore kugira uburenganzira nk'ubw'abandi bapfungwa bose bafise abo banyororo bakaba bateye akamu mu gihe hari n'iyindi migwi y'abarundi idasiba gusaba ubutungane bw'uburundi ko abo bantu bari bakwiye gupfungwa bikurikije amategeko ngo kuko umuntu apfunzwe bidasigura ko aca atakaza ubundi burenganzira bwose asanzwe arekuriwe n'amategeko twagerageje kurondera umuyobozi w'ibohero rya Mpimba ngo tumubaze ibyabo bapfungwa ariko telefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba reka twasubiye kurondera nabo mu butungane ariko nabo nyene tukaba twabakenye
Mbera Mihigo Jean-Marie arakoze kuri iyo nkuru ahejeje kudushikiriza mu ibohero rikuru ry'intara ya Muyinga naho kuri uyu w'Imana igenekerezo rya gatanu Kigarama 2021 abanyororo basanze ibicupacupa mu ifu bagaburekwa amakuru ava muri iryo bohero amenyesha ko abantu babiri baba atandukanye muri iryo bohero basanze ibicupacupa ikidaje cy'inzoga yitwa Enken mu ifu yabo abanyororo bari muri iryo bohero bicura ko hari abo baba bamaze kujya uburozi abo banyororo basaba amatohoza yihuta kugira amenyekane intumbero ihari yo kubagaburira uburozi mu bifungo amakuru radio agoroka yahavuye ironka yakuye kubegereye ubutegetsi bwa CNDD-FDD ngo nuko ariko hashigwa mu ngiro umugambi wateguwe wo kugaburira uburozi abagwanyi 19 b'umuhari leta tabara bapfungiwe ubu mu ibohero rikuru rya Mpimba i Bujumbura ngo mu ntumbero rero yo kwerekana ko atari bo bonyene bazoba bariye ubwo burozi hateguwe yuko ubwo burozi bugaburirwa n'abandi banyororo bari mu mabohero atandukanye gutyo n'abo bagwanyi bamaze kuburya hazosigurwe yuko indyo z'abanyororo zavuye mu bubiko rusange bwazo hashizwemo uburozi n'abantu batazigera bamenyekana Icongo kizo tumareta ya sandade FDD itabazwa ibyurupfu rwabo bagwanyi ngo kuko ruzofatwa nk'isanganya itagira uwo ribazwa. Twagerageje kurondera umuvugizi wa leta y'u Burundi akongera akaba n'umunyamabanga wayo Prospere Ntawogwamiye kugira tumubaze ibijanye n'uwo mugambi mubi wo kugandagura abagwanyi 19 b'umuhari Red Tabara wateguwe na leta ya CNDD-FDD avugira ariko twamukenye. Ikaba ari inkuru tuzobandanya dukurikirana. Tubanze tumira mate inyuma y'akaruhuko gato duce tubandanya n'ayandi asigaye muyo twabategoreye.
Kawera ndiyo haguruka. Bamenyeshe bongere bamenyere. Kijambo haguruka rihamagarira umurundi wese cyari cyose ahaba hose. Kwikangura atari kwikanga agahaguruka rugaba atari kugambana akabaza atakubabaza abamukuriye mu butegetsi by'igihugu cy'uko bimeze. Mu bisata bitandukanye byose bigize igihugu cyacu ukabishakisha atagushamirana ukabishyira ku mugaragara atakurundira amaronko ubona ko gutinya igitsure cyanke kugenderamo kwa k'umuntu numwe wabigize indahere dahinduka mu kazi kawe ka misi yose. Reka ndabasaba atakubasamaza mu nkundire so kubagundira mu makanya mpamagara abarundi n'abarundi kazi tutibagiye ugwaruka ubona kare bwo Burundi bwecyo. Nimuze twese tujye hamwe ataguhangana tuvavana atakwivanga n'ingeso yo kwihora ahubwo duhoberane nayo kwifata ku munwa ibarariguye cyane guhengereza abaduhekura batwamura ibyo twabiri yakuye tubigira umugani maze duhaguruka atakwihangana duhangane n'ibisuma. Nimuze kandi twibariza atari kubaririkiriza abategetsi bacu karatsinda umukuru kizira kumutuka nayo kumubaza no kumusobanuza akakubakiye ibyo biremewe nta kosa. Akamere no kwankibi bitari bike kandi bitagira izina badukoreye nabyo nta kosa kandi nta nitege kuba warenze. Radio haguruka. Ewe radio haguruka. Komera kumeto yabuza bihenda mu kuduhekura. Maze ubandanye ushira habona atagushishitira badushibagura. Utube hafu turinde guhangayika mu guhangana n'ibiduhanze. Nayo ivyahora ari amabanga tubibangira ingata. Ibidashobora kuvugwa n'umuntu n'umwe tukwifashishe mu kubishyira ku mugaragara atagushidikanya. Maze turinde amaganya. Ewe radio haguruka. Uracara uwa mbere.
Harangwa imyidogo idasanzwe mu bapolisi b'u Burundi basaba kurenganurwa inyuma yaho yibonekeje amanyanga adasanzwe mu kigega cha Asosos cy'ishyirahamwe rya Kasoso Penebe Kase d'assistance sociale et de solidarité sociale yari rijejwe kubafata mu mugongo iyo bahuye n'ingorane nko kugwara kwitaba imana n'ibindi bakaba bakatwa amafaranga angana n'ibice 3% ku mishahara yabo aja muri ico kigega. Ariko gushika ubu n'abahuye n'izo ngorane bakaba batagifashwa n'amafaranga y'ico kigega. Abo bapolisi bavuga ko ari ayandi manyanga mu yandi yama aranga intwaro ya CNDD-FDD yo kubasahura narijya basanzwe bihembegwa intica n'ikizi bagasaba kurenganurwa. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu King Blaze Iranzi.
Iyo myidogo yabo bapolisi ifatiye ku busuma n'amanyanga byibonekeza mu kigega cyabo Asos cy'ishyirahamwe Kasoso Penebe Kese d'assistance sociale et de la solidarité de la police nationale de Burundi mu majambo yose. Iryo shyirahamwe risanzwe rihurikiyemo abapolisi bose ryatanguye kuwa 31 mu Kigarama umwaka w'2004 rikaba ryashinzwe mu ntumbero yo gushyigikira abapolisi b'u Burundi iyo bahuye n'ingorane kugwara kwitaba imana umupolisi abuze uwo bubakanye cyangwa umwana wiwe nk'uko bigaragarira muri zimwe mu ngingo ngendegwako z'iryo shyirahamwe. Abo bapolisi rero bakaba basanzwe bakatwa buri kwezi amafaranga angana n'ibice 3 ku mushahara w'umwe akaja muri ico kigega nk'uko amakuru radio haguru ikura muri abo bapolisi abivuga ngo ikigega cy'iryo shyirahamwe cyagumye kirangwa n'amanyanga kuva higitangura aho hama hibonekeza isohogwa ry'amafaranga ava kuri konti y'iryo shyirahamwe batazi icyo agiye gukora kandi batigeze bagisha inama aha bagatanga akarorero k'amafaranga y'amarundi angana imiliyoni amajana induki na 19 n'ibihumbi amajana 446 n'amajana 433 yakuwe kuri konte nimero ubusa amajana 31 akarongo gakise ubusa 151 65 akarongo gakise ubusa 1 akarongo gakise 59 y'iryo shirahamwe ryabo isanzwe iri muri Bankobu Banque Commerciale du Burundi ayo mafaranga n'ubu akaba atarengero ryayo kandundura rero gushika uno munsi iryo shirahamwe rikaba ritagifasha umupolisi n'umwe ahuye n'ingorane ahubwo hagacakogwa amanyanga yo gutembereza urupapuro rw'intererano ruzunguruka mu bapolisi ngo biyandike batanga amafaranga yo gushigikira mugenzi wabo aba yahuye n'ingorane igiheza ikavyura agashavu kenshi muri abo bapolisi kuko basanzwe bakatwa amafaranga ku mishahara yabo yagenewe ico gikorwa radio haguruka mu kwegeranya ayo makuru ikaba yashoboye kuyaga n'abapolisi batandukanye dutega amatwi umwe muri abo bapolisi ariko twahisemo guhindura ijwi ryiwe kumva zo kumukingira
gutabaza nyine cyubahira umukuru w'igihugu akaba na kizigenza mu rwego rw'ipolisi cy'u Burundi abapolisi twama turenganywa cyane mu bintu bitandukanye ubuho rero byarenze urugero byatunaniye kwihangana uko bigeze naho abadutwara batwibo n'udufaranga twacu ishyirahamwe rya Kasoso byagiye kubwira dushyigikirane ku neza yacu mu kwivuza ariko kuva rigiye mu mwaka w'2004 rirangwa n'utunenge tutagira izina aho amafaranga kugwa kuri konti muri Bankobu atanakimi abanywanyi bazi nkubaheruka kurutira amafaranga arenga imiliyoni 700 tutazi icyo agiye gukora kandi undura rero n'amafaranga yahora atangwa iyo umupolisi yitabye imana cyangwa umwe mu muryango wiwe akitaba imana na gitangwa ahubwo baca bihutira kututoza amafaranga mu kwiyandika ku mpapuro ngo dushyigikire umugenzi wacu yagize ikibazo kandi buri kwezi badukata 3% ku mushahara aza kuri konti ya Asos n'ubusuma budasanzwe buriko burakogwa n'abadutwara dusaba umukuru w'igihugu gufata mu minwe icyo kibazo cyacu kuko ntibogira kudukata amafaranga ku mishahara y'intecyanegize dusanzwe duhembwa hama ngo twongere dutozwe ayandi y'umusata ku ruhande tubayeho mu bukene butagira izina burangwa mu miryango yacu
abo bapolisi rero bakaba babona ko ibyo biriko birakogwa mu iryo shyirahamwe ryabo biri mu yandi manyanga menshi y'ubunyonyezi yamarangwa intwaro ya CNDD-FDD bakavuga ko ababishoboye bavugira kugira barenganurwe mu ruganda rwa radio haguruka twagerageje kurondera abasanzwe bajeje ico kigega Asos bagizwe n'umugenduzi mukuru mu gipolisi Commissaire de Police Frederic Budomo Commissaire de Police Principal Manirambo na Christophe batazira wa Kenya OPCE nyiminyeretse kugira tubabaze kubijanye n'iyo myidogo ya abapolisi ariko tukaba twabakenye radio haguruka ikabigiye kuzoshira habona ayandi manyanga avugwa mu gisata c'abapolisi
arakenuye Blaise iranze kuri iyo nkuru abanyagihugu bo mu ntara ya Makamba baridogera buramatari w'iyo ntara ko ariko arabasaba intererano z'umurengera amahera avuga ko arayo kubaka ibiro by'intara abo banyagihugu bakamenyesha ko izo ngingo zo kwaka intererano zije mu gihe ubukene bwokora amakara bugata muri iyo ntara nyene ika n'ibiciro by'ibintu byose byankenerwa ngo bikaba byaraduze ku rugero ruteye ubwoba abo banyagihugu basaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye guhagarika ibyo bintu ngo kuko babona ko babangamiwe muri kino gihe inkuru twateguriwe na Jeannette Kamikazi
ngo sibwo bwa mbere abanyagihugu bo mu ntara zitandukanye bataka batakamba mu kumenyesha ko baguma bakwa intererano agasaki isaki akenshi bakaba badatahura icyayo mafaranga abagiye gukora muri kino gihe rero abanyagihugu bo mu ntara ya Makamba bakaba bariko baridogera buramatari w'iyo ntara ko ariko arabasaba intererano izo ntererano ngo n'amafaranga yo kubaka ibiro by'intara nk'uko bivugwa n'abo banyagihugu nyene ngo buramatari ngo yatanze itegeko ko kuva ku munsi wa kane w'iyi twaraye turenganye ingo zose kunzu abanyagihugu bato bato ataco bakora ngo bategerezwa gutanga amafaranga angana n'igihumbi ngo yo kubaka ivyo biro vy'intara abadandaza bato bato bose bategerezwa gutanga ibihumbi bitatu muri ayo mategeko yatanzwe na buramatari nyene abakozi ba leta nabo nyene ntibasigaye inyuma abo nabo ngo bakaba bategerezwa gutanga kuva ku bihumbi bitanu kuduga kubwabo banyagihugu bakamenyesha kwizo ngingo zo kwakwa intererano zije mu gihe ubukene bwokora amakara bugata muri iyo ntara nyene reka ngo n'ibiciro vy'ibintu byose byose byankenegwa ngo bikaba byaraduze ku rugero ruteye ubwoba abo banyagihugu bakaba batanga karorero ku muceri aho bavuga ko ugeze ku kiro kimwe gusa ibihumbi 2700 nayo ngo bigori byovyo akaba atano rutete na rumwe ruboneka muri iyo ntara sivyo gusa n'abadandaza bavuga ko bankiwe na leta y'u Burundi kwinjiza ibifungurwa byankenegwa bivuye mu gihugu ca Tanzania abo banyagihugu barabandanya basaba mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye guhagarika ivyo bintu ngo kuko babona ko babangamiwe muri kino gihe aho ni mu gihe abo banyagihugu ivyo vyose bavyegeka kuri Reveriano ndi kuri yo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu asanzwe avuka muri iyo ntara nyene ngo kuko dasiba kubasaba intererano izina ziriya ngo yamara kibagira ko basanzwe bari mu bukene n'ingorane zitagira uko zingana.
Janete Kamikazi nawe arakenoye icyavuzwe ryatashe nkuko byari byavuzwe na Reveriano ndi kuri yo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Alexandre Muyenge niwe ahejeje guhererekana ubutegetsi n'uwo munyamabanga mukuru wa CNDD-FDD mu kurongora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB nkuko amakuru twaronsa bivuga abatari bake mu bagiye kurongora iryo shyirahamwe ngo biraboneka neza ko iryo shyirahamwe risa naho rigiye gutwarirwa mu mugambwe CNDD-FDD abanyagihugu bakababazwa no kubona uwo mugambwe ubandanya wonona ibintu byose atakintu na kimwe kivuyemo. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Mahoro Pasia.
Vya vyatanguye kuvugwa n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo aho yagize ati vyaramaze gutegurwa ati kandi uzotogwa arazwi atahubwo nka bose bari basanzwe bamuzi. Uwo nawe yavugwa akaba ari Alexandre Muyenge akaba ari we yashikirijwe ubwo burongozi bw'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi hakaba hari muco bise amatora y'umukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB amatora abandi bita inkinamico yabaye kuri uwo Imana igenekezo rya gatanu Kigarama umwaka w'2021 uwo yashikirijwe iryo shyirahamwe ariwe Alexandre Muyenge yarasanzwe arongoye igipolisi kijejwe gucungera inzego z'igihugu api igipolisi camenyekanye kubera makuba n'amabi atagira uko angana cyakoreye abarundi kuva mu mwaka w'2015 mu bandi batowe nabo akaba ari nk'icegera ciwe cya mbere ni mubona Arcade icegera cya kabiri ciwe we Mustafa Samugabo ujejwe ivyinkino Yusuf Mosi ujejwe ivyinkino z'umupira w'amaguru mu Rwaruka Nyamugaruka Dominique umunyabigega nawe akaba ari Denis Karera hamwe n'uraba iby'ubushobozi bw'abakinyi ariwe Bandya Tuyaga Alex abo bose bakaba ari abanywanyi bakomeye cyane b'umugambwe CNDD-FDD abanyagihugu bakababazwa no kubona umugambwe CNDD-FDD ubandanya kwivanga no konona ibintu byose by'igihugu atakintu na kimwe utajamwo mu gihugu bati umugambwe CNDD-FDD warukwiye gutandukanya ibintu by'igihugu n'iby'umugambwe ngo nayo kubona bafata inzego ataho zitandukaniye n'iz'umugambwe ngo bakazizana mu mupira w'amaguru ngo ni ikimenyetso gihambaye cyerekana ko umupira w'amaguru mu Burundi utazopfuteye imbere igihe cyose uwo mugambwe uzobugitwara abo banyagihugu bakabandanya bavuga ko uko biri kose umugambwe CNDD-FDD uri kurimbira icyobo uzokororegwamwo n'abanyagihugu
ika na Mahoro Patient tumushimire kuri iyo nkuru ahejeje kudushikiriza
abanyakuri niho bagomba kurwanya mu gihugu cy'ibuni murabibona murabyumva nde kuri babaje birababaje birababaje harageze yuko uburundi burangwa n'abashinga ntaye n'abafasha niri mitima bagize umutima runtu harageze harageze barundi barundi kaje oya 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 turose turose